abakhula esintwini bazalwane banenkingi baba namachallenge.
Yeah.
Amen. Lo ngeke wahleba ngalo uyahamba nalo bahletshwana.
Yep.
Ungenakho nobahletshwana.
Mm.
Uhlangana kuwena ukuhlebana kwabo engabuya bathandazela.
Mm.
We are growing in the church. We are not growing in the Lord.
Yeah.
Mangabe u grow in the church, mefika ivunguvungu in the church, uyafa.
Mm.
Abokhala bafa esontweni laba bakhulela esontweni.
Yeah.
Kodwa abokhala basavava esontweni laba bakhulela in the Lord.
Yeah.
Mawufuna ukubona abantu abakhulela enkosini nabakhulela esontweni, bona mhlazane kunezimpi esontweni. Kunevumuvumu zikamoya ezivukela ibandla likaNkulunkulu. Uyobona abafayo nabasindayo. Abantu abakhulele enkosini bahlezi bama survivors.